Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu selephendela fika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulke lapha ke siza nombake wecaptain wena mntu uzokunxiba pha ibhanti pha ukuqela ke leKaizer Chiefs enamntu ke uzokhokela iKaizer Chiefs pha kwisizini ezayo kuthiwa ke ingabe zaba ngubani nani ezakhumbula into yokubana ke ucaptain weqela leKaizer Chiefs obe owabekwa ke nguStuart Baxter ngokusesikweni bengiyitumele ngikhune kwacaba kuyitumele khona umfana omdala ke akadlaliso kathathwa pha uBennett Parker wakhokhela iqela leKaizer Chiefs njengoba mina yazi into yokubana ke uBennett Parker ke benguvice ke kakhune kodwa kanyazi into yokubana ke makathathe ke intambo ngoba uyitumele ngikhona umfana omdala bengafumani game time kwaqhubela kuParker ngokuPark umfana omdala iKaizer Chiefs ke imkhululela kasekho pha ngaphakathi uqela leKaizer Chiefs uKaizer Chiefs ke ngokufulekeke iphinde yahlala phansi ke yacinga into yokubana izawukhokhelwa ngubani pha kwisizini ezaphumile ke amagama abantu abathathu pha abangakhokhela iqela leKaizer Chiefs pha kwisizini ezayigama elipha ekuqaleni lelikayitumele ngikhulu umfana omdala kuthiwa naye ke ngomnye mhlawumbi akaqhubeleka ke ekhokhela la qela bazibeka ke sizathu bathi ke ngamava wakhe futhi ke neyoungsters zifunda likhulu pha kuye futhi umfana omdala ke naxa ekhokhela ukhokhela nje kakuhle umfana omdala abafana abancinci ke ubakhomba ke kwidirection eright bathi ke mhlawumbi ke ngokwezinto esitheke zakhankanye ukuthi umfana omdala ke ingangukuye kucaptain ke weqela leKaizer Chiefs lo ke kuyitumele ngikhona baphinda basho bathi ke umfana omdala neminyaka lathe wayehlala uKaizer Chiefs ke uyabona kanti ukubana ke umfana omdala ke uyazincakasana ke Kaizer Chiefs kuthiwa ke naleyo ke into ingamnceda abe ngucaptain ke weqela leKaizer Chiefs pha kwisizini ezayo kodwa ke kwaphinda kwakhankanywa pha igama likaDoli kwathiwa uDoli naye umfana omdala ngawumnyeka wabantu ke abana mafu sikodlala napha ko France umfana omdala ebaleka napha kweze Mamelodi Sundowns to umfana omdala nase Africa udlalile ke dlala pha ku Mamelodi Sundowns bathi ke nawe ke amavuna umfana omdala naye angangomnye ke angang captain ke weyaqala leKaizer Chiefs laphinde lavela ke igama lesithathu lelika Eric Mathoho kuthiwa naye umfana omdala ke inganguye ke naye ke ongakhokhela iqela leKaizer Chiefs pha kwisizini ezayo ngoba umfana omdala kuthiwa naye selelide ithube pha kwiKaizer Chiefs uyazincakasana naye ke iKaizer Chiefs futhi kuthiwa ke neyoungsters nazo ke ziyafunda pha kuEric Mathoho kuthiwa ke naye umfana omdala ke angazibona naye ke ekhokhele ngucaptain ke weyeqela leKaizer Chiefs kodwa iKaizer Chiefs sazohlala phansi ke ijonga phakathi kwalowo magama ke wezi players zintathu uyitumele ngikhune kunye ke noDoli kunye ke noMathoho kuthiwa ke ngaba madlali bobathathu apho ke iKaizer Chiefs akhetha kumntu okubana ngomphi na ozokhokhela itim pha kwisizini ezayo baphulaphu nani ke ningake ningene nesinto okubana nina nibone ngizoba ngomphi pha ucaptain weqela leKaizer Chiefs pha kwisizini ezayo ngaba nethizwa ngiyitumele ngikhulu okanye ingaba nethizwa ngudoli okanye ingaba nithi na izoba ngueric Mathoho ndawuva ngani ke baphulaphu kodwa ke nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.